Baluila, we baluila, kubalwa ni bonse. Oh tata, wewu chigo, wewu yo wanti, kaviri mwenkwela, baluila, baluila, we baluila. Walwa ni bonse musumbulwe musumbulwe we bandwila kubalwa ni bonse musumbulwe musumbulwe me bandwila kubalwa ni bonse na mukali bwandi Musumbulwe, we bandwila, kubalwa ni bonse. Namukulila kwandi, musumbulwe, we bandwila, kubalwa ni bonse. Na fyonde pitamo, musumbulwe, we bandwila. Kubalwa ni bonse we bashishaneka musumbulwe we bandwila kubalwa ni bonse yetata we muchingo we muyo wandi kabiri nenkwela alwila Baluila, we bandwila, kubalwa ni bonse.